Ko June Pitman-Hayes, tētahi o ngā kōtihitihi I roto I te rāngai Waiata Jazz o tēnei whenua. He kaituhi hoki a ia, hei tā Krystal Lee Brown, kei te whakamahi ia I ēnei pūkenga e rua ōna ki roto I tana pukapuka hou ko Tāwhirimātea Song For Matariki te ingoa.
Nō mai, e te tauhou Māori. Hei whakanui ia Matariki rātou ko ngā atua Māori, kua hanga a June Pitman-Hayes I tētahi pukapuka pūoro hou mā ngā tamariki.
I went outside my house and the wind was just one of those really, really Tāwhirimātea days. It was blowing everywhere. And I just got this little line come into my mind, was Tāwhirimātea, blow winds blow. So it went all the way through there, teaching about nature, about our universe, and injecting it with the Māori culture in terms of our gods.
Hei tā Pitman-Hayes, he mea nui kia reo rua te pukapuka nei, kia whai wāhi ngā tamariki reo Pākehā ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
The resurgence and interest of te reo Māori in schools is really important, and to also, you know, give Pākehā children the opportunity to learn our beautiful te reo Māori.
He uri te wahine pūkenga rau nei, no ngā puhi, Ngāti Wai, Ngāti Pūkenga, me Ngāti Maniapoto. Kua rua te koutou ia e mahi ana hei Kai Waiata, he oi I ngā tau kua hori, kua timata ia ki te ruku ki ngā mahi o te kaituhi. I te rā nei, I peka atu a Pitman-Hayes ki te kura tuatahi o Silverdale ki te whakaawe I ngā tamariki, a nei o rātou whakaaro.
I like Māori, but I liked that book because it has lots of Māori words in it and I like learning different languages, and at home I learned Spanish.
How like the Māori cultures are, and it was quite inspiring and I liked it a lot.
Hei te wiki o te reo Māori ka puta mai te pukapuka hou o Pitman-Hayes. E whakamana ana I te hunga rerenga kua tatū mai ki Aotearoa. Krystal Lee Brown, Te Karere.